Yama menom ni yinianom ma ni a yirenom nyina. Me boom a woo ya singina, yamamo. Happy Mother's Day. Our healing stream jimedie eso. We now go potias for in shiramo, so no more so. I had a cassia. Nana crack cry a can, ever can a sir. We now go pon a sea more, a man in you, my pa. I want a double Yesu Kristo Nazareth demo. Na ne crack cry no sir, Matthew. Asempeti edunu enum jemunsia kono a na eche set rubento a ewo munsem nyina boye no na jude shum na musale mutie brani enkola no isu na masisie masan edien atukete sibiem sanso ni yehunu wa matia asempeti edunu no Jemunsiano, I say, na day soon, what tea? In Tiamus, I for crooning ye, oh, Minfincusiano. Anna, Mamma, one in a solicky car, in Kanya, because your phone a catcher, and my German, some more, my more angle, maybe. I in Kanya, every dindum. No, my dream man of Bua said, Debbie, there is seeing Nemo. No, monk caught 1 hour tongue a moment chain and cut up, my dear. No, what a cock to be, no, if a crono by no 1 hour when since you are one, then a quiet for sheer no, I say. No, oh, to puno no, no, or to puno no more. In na. A chee, and remember, I wanna a canoe and so bar because Ura Ura in the yay. Ura said, no crap, Simo said, a minimum. Jim would do me and send tea, my rain. A moon new da ana don't cono. Amen. Many other four. Send it use they shumo tiamu they shumo no what tin tiamu so sharp then the question say and I do they soon tiamu a friend I'm a friend and a friend of my yamaminum almost solid my faith I'm a year more juma tell you can I do they soon you soup runner is a young quack. Sabrina, and CC, because in German, so no, so you want to set the crack crown. Now, a mere disaffe, Omukudi, a sano. His answer said, now, Mabba, what no, and you're not sorry, cow, and Kenya. Oh, you're not sorry, crown. Ah, Umbo, my dear, I said, Umbe, so Kenya, I'm sorry. My feet, you're not so you come up. And so, and that's what I want to say. Now, a man, a woman, my dream man. I don't know how many bombs. Maybe I come. Jimmy's son. I'm going to catch you, sir. My mom will know. Nsibi ana omse debi ensuyen omre fish on befa extra oil jan se omo touch ni nyina hia sia na etufo omse maye bia se debi ensuyen ti munkom kotobi ndi mana nya badwuma no ebise omo ye badwuma se ne maye bia. And so, my German, oh, said Debbie, some castle moon beer. One shot, no more so, and so. And so, I'm a catcher, I'm a monk, no more to be. ti wo mo kona ena ai fo kro ne bae akechiri je ochocho ka simbi I said, there's no way to be a perfect mother and a million ways to be a good one. Pakotwika somewhere. Why you don't know how to see, how you don't catch, you know, how to go and go to a more, say, be a bisa, how to see. She told me, I'm a mere frau, a frau, so I said, many are Yama who see. Oh, when I see, she will do a bit of a bit to baha, his answer. Extra oil or more, and to me, I'm far. I wish we are born more, my young quay anymore. Om could a touch and a comma, cane and a comma. And so, na and ye enough. Is your more prepare a new man in your major man? No more lack reserves of spiritual oil. I am unkay duaka. Oh, you know, if you Kakrana canoe, Minia, I don't mean who said. Oh, my dear, my mom is so mean. Baby, brain, no, you dear, and one a witcher. And to your mamma, no, I mean, shram, sir. Mutu be building with spiritual reserves. A brand of bar, minia. As I saw, see, see, who is see, why was a contact and chain? No, cause to your son. And yes, a bedroom, baby, now which are ba. Now, the SOD travel on that, Ayra. GDA. Anyone who had done the buying chair who sees here. Now, when your brains are kind of me, I send the beer, so I didn't see, see, bro. Trebinsua, a ba. Bra white gems over bumper when I done. Sounds so bad, I'll see, see, a quiet so. Terebia, Ningan, and say, I need him, say, beer. No, my boy, into yam. Says a Bible crack on, but you may tell you night you would be in, sir. They dear chunk, crabby breed, down a bedroom. Many other form. With seasons of life never cess, sir. Abri bi a pese o du gidi ye adwuma mami ay ba dwe mba no na abri bi a no o sisie no ho esie sanso nim se bre bonen so e wo ho abrabo aye egbe betene bibri nim ne sa e ara ho sem obenya bre sie nya me asem no di bi sie na ko I will say na Maria adi intercept the sea in the Kumam. The brain to me in your breath. In swing a mere sum, and one crumb on you didn't create a mumpire. Your man or machine, and I'm to be a bit to be a fibra mobile years on better or moji gay, umbio menino. I got from da, yes, you ever cut in your wound. Be ye be a machine. Tien catch you say, oh no, my bomb passion, a mere sum. Now, what to me, so I'm a brapple, pa effro, a brabum, mumma, who say? We are so pamma. Now, if you so a mutum, tenor, modern pie bonnet, Christmas soup, at ten funeral. Now, a brief beans, my crowd, sir, mumma, boaf of fro. And there, a ding. So, we will be able to get our air bomb pie. We are seeing the episcopal. But all the region is showing the men crum crum. Minia, the man is showing the men crum crum. But we are doing. Emma, 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 mo bri gina me radi den ye victory our radi so oh and the mother's day which me a jay a shi na ko po dia o pese ojo ndi shase ne charge your spiritual battles no sun ya ko po fo akwa nyina hye ne sa ya ma me no mo ma mo kan ya no endare endare ya ko dum pem pem su bia se ai fo kru ni pie pe obi hu ne se mo sisi mo kra si kra eh wa wa san se bra e wo mu ye bre boni mi ni a ba wa wa se na me hwe ya ma me no mo a omo bitumi asesa na me bu na bra bo ya kwa ma o ni so adi no so ko dio pese me no mi ni ya ne se esi e bomo den ni nyame adwuma de ahye nsa no ye ni ye ni ye odi e grant ama e ye sisi o mama Yesu Kristo e ma ye to su e mi ni so mbi tumi sisi o mama da achi a and ye said ye e ma nu mu no a o nyame adwuma no ba bi a o ma tumi endi ni mu o mdi nkugu no an sana e vukuru no ebana isi so ya maame no bi so sia yansa efi sample temo ama chia sample tia bi no enchi chema ipi matu asampa no de ye mo no se ohwe enchi chemu edukopum dum ye no no a ai mo se no mo to epum ni mo ya ra ho sem si omo ko so omo ko to ngono ena ifukuru no baaye amuno mo ana omo to funu she nyankopon enim ba no the presence na time it is an opa o sole na o twen enim na wo ko wo nyame enim na wo ne yire no kuro no ma se bi ambe ti nyankopon ne enye sada ko nyankopon be ka che enom ye no se onimu yen eba ne said to say wodi krisin egu okane no mu na krisin na sana kane ya ne edu bete bum bum ne su edu njuhwe mu a jume di nyamdi ya shiron so baka so waya e bia ba bi edu hu no so hwe ma tu asem peter yu na chimu di mi ense ka chen se du bi tumi atako so akwa wie no ono mame fo ne papa fo ono ena agosra idimu no nyanko po de radom no omne ko fo so wa ho den ai vitime e vitime ni yame etu anam se timoti ena na ne ne mame se de undi yame asem atiti timoti no ma timoti be ya kola pa be ni e be sofo pra ko pe o timoti vu mane eti mi enu njem ba ko ne nu mi nu ya o mo ana inkuta wa jire no mi nu ya o mo ba go so o mo nya ba dwe ma e so mi di mi ni mse o nya ko o hwe ma me ne ai ba bu ne e yin ya no ma ni ya jire de mo a o mo di o ma wi ata so se bi o be nya mi asem mini ya atata womo na womo mazo dachi womo atako so edi ya shemra didi enu inyamu mebo mpani sa ima hano mo enye sapoa enshiwe tate mwa ene humu musemina abebya ombe tumi edi ya gari ifidwe mufu nina amomnya te se madwema inu mainu nomnya madwema no ni se njo mo mo ntumi anya pinti akohoza apono imutuye ntumi mo Yesu Kristo mahielo bom pense sama mfunya nya ko besetro madwema ma omutumi ate ase se ɔno nso kɔ nyame ahindie ne ho na wɔn tumi nso sɛ me nua wɔn nso mfa wɔn ho nkye ahurusi ne anigyesɛm a ɛbɛsi daakye wɔ ha bɛn no mebɔ mpae sɛ yesu ka nkyerɛ m sɛ ɔmeyɛ sɔre mennim mmɔ na monni mekyɛ fa na ɛmpare yɛn saa na mmom yɛnkɔ soa mfa nyame asɛm ndom wɔ mo na wɔn nte Onyankopɔn ahintasɛm a ada no adi akyerɛ ɛsiane sɛ sɛ favor ɛnni waberɛ mu a ɛno kyerɛ sɛ ɛgyina ho sɛ wonyi nyame dia ɛnɛ current of favor bi ɛtwam mothers day yi nyankopɔn pɛ sɛ maamefo nyinaa ɔkae mɔ sɛ saa favor na ɛbɔ kwa ma wotumi kɔ nyankopɔn ɛni animu ɛna city nso ɛyɛ aba a ɛde onyankopɔn favor ba wo so asobrakyeɛ biribiara no ɛma woyɛ mmerɛ ma awerɛhyɛmu a wowɔ awurade mu so na atekɔ nea mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ sɛ twerɛ sɛm ka no ma ne nyɛ wo sɛ sɛ wonni nyame a na mpaebɔ nso ɛbɛyɛ adwuma n'anim ɛnsi da me nua deɛ mpɛ sɛ wote aseɛ sɛ onyankopɔn nɔba yesu kristo ɔyɛ ayefo kuro no wɔawe ata so sɛ saa mmabu yi nyinaa na ɛni da m so sɛ ɔmbaebɔ ayeforohyia no asɛ bɛdi asa adi ahorosie nanso wonim birbii berɛ a ɔfrɛ no baeɛ no na ɔmu nni hɔ nti yɛto pone mu ne sɛ nte ne sɛ ɔda nkwa wɔ yi onyame asiesie ma nanso city ma pɛfiri akyerɛ so kɔpem awieeɛ ɛna ɛtumi ɛde nyame favor ɛba nnipa so ma ɔso nyame ani menuadefo asɛm a mepɛ sɛ wote aseɛ ni sɛ berɛ a wayɛ maame na berɛ a wayɛ mmabu yi deɛ mpɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ ɛma ɛhu biara nkyekyere wo ɛba ne saa a ɛpo no ɛbɛtum atia wo na afei nso ɛba saa nso a na akɔyɛ biribi te sɛ na wobisa wo sɛ na mekɔeɛ anaa mebaeɛ sɛ wote aseɛ na ɛma biribi bia wayɛ atwam biara ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ w'abasɛmu mmom hyɛ den na wate aseɛ sɛ ebi asi pɛn wohwɛ ruta me nua wonyi wɔ ɔsosofoɔ ma ɛfrɛ no moab so a nyankopɔn koraa ka sɛ mobie nkɔ moab botam hɔ ɛkɔm baeɛ na ɛkɔm a ɛfrɛ nsɛn root na se ɛne ne mma ɛkɔɔ hɔ so aho nanso deɛ kɔbaa ne sɛ ɛduru baabi no Naomi ne kunu wuiɛ ne mma nso wuiɛ ama root ɛnam Naomi nyankopɔn ne nti ɔkaa sɛ ɛnyɛ hwe medi w'akyi modi w'akyi baa Bethlehem ɛhɔ na ɔbɛhu Boas ama wɔ mɔbɔ bɛd Obed ɛbɛyɛ Jess papa ɛna ɔbɛyɛ King David nana me nua kunani baayi ɔbɛyɛ obi a ɔbɛyɛ Yesu asefoɔ no bi aha deɛ mehu no sɛ aberɛ biara sɛ wobrɛ wo ho ase na wode nyame nante a me nua bɔ kwan bebree ɛma wo ebia na mekan na ebia na ɛfie mfirim na ɛnyɛ koraa na awerɛhɔ nkoaa ɛna agye w'abɛsɛm yesu kurɔ kaa sɛ ɔyɛ man of sorrows mɛto nim biribi ntra se ndi abɔbu amfa wo daakye ho mfa wo nyinaa ma awurade yie na tena twedeɛ mpo susuo ne nyinaa se ɔbɛyɛ oguankɔbea ne waba ndede ne wade nyinaa na ɛba saa me nua ɔwieeɛ bɛhyɛmhyɛmhyɛmhyɛm yesu kristo ɛbɛka awieeɛ no ɛwɔ nkyɛmu aduonu no mu mateo ɔma ne nkyɛmu aduonu ntwom dumiɛnsa no ɔse yɛkrado ɔse yɛkrado ɔse ntemu nwɛn ɔmo nnim da korɔ ɛdɔnko no menua ahintasɛm ɛno woayɛ krado me maame me nua baa woayɛ krado woayɛ krado so bihyia ayeforokunu no na wo twen makania no aso griansa ani wan jwe ya un firi putem ho wo tumi ka be ji ko kristo awa wo tu isan si ni na twen ne badu woni ya ifu kru no minia so won tumi ni isu anan te na wo fellowship mo minia Anobadi, omo dia omo nsia na omo yiri asom. Na obebre owa muntu ntwenya mini enje wo yiri no. Minia. Ma me fu. Ebu mo basa sose. Munu dia ye. Na mati asese. Ohanso ye dia beba. Ohwe mu. Ebi asimi abre epesese asafo mano. Nkaka. Nkola ebu mu. Nem kwala mwa die ne hwedie kwala life aye ninyi na dio mpena omuyo eh na so train minia satan on sono bas obinya bisem bu kai satan satan biano otunenim esi kwala so hwe faro penu a faro pese obi kun Nkwala wu nyina na odo mama de chama ne gu nale mu na si jokaba Moses ma mu je so da so ma tin si nche ma di no a me ni nya ko kudru ade ne ba Moses ye ko so hu se Moses ya kwala asoro ko ema na me di nanim kan ema woni fo na ntumi amfa ne sen kan abain no enso ena o hwe di e ko so a nya na ya se fo Until a man before, yes, I am over a sasso. Or could drew ne yan, sir, ne new dear. Ah, Uncle Paul, a dear my mamma. Once a sorry task, sir, Uncle Paul, as a debut, but do my mammy, Minia ba, Mary. Ah, or share a navy as sin one, said the yes, I be jibija. Nto kwa kwasu Ukraine ni Gaza ni die kanu nyina minia nyase from nyankopon presence eno nkwa ne bitwe ye free bonim eh how do you ho ihu kura kan itinu chimusha o se house of kabra bono kwa memu die ni mu se bis bis ba nyankopon so e be serious be boatin Enti ese hwe yie na ne bana betu empofrimo da bi na kwa be fasre bi tumi igen to abe to nyame na ose mu twa na mu nwen amfa mu nya to Jesus Christus so ja city abe ya no abe da Yesu di a kire ewiase ase igidi owe As I say, it to me, India, be bia ye ye bia, a bit to me, a me hayo. A bon pie so, damn good, be share, mamma, no more ding. A mom yan send him dear tima. And then a rabble pa. On between the attitude, a mom man, a maywa. Oh, my daddy, so uja. Meaning, I be being why a free. It's true. For a booming fears, I see soon. Costume. Yeah, a friend, a mirror costume. I'm a friend, I say. A chan, you may pump, I say. A mammy no more. Nay, a man will be a singing. Bayer, well class receivers of God's gift. Sing a mere chan, dear one bayer, first classer. Meaning I won't be soon. No more bayers of first class sowers of godly ideas. A woman said to me, a dear. We fear if you betraw. Nay, ye, a mammonum, ye, 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 Happy Mother's Day. Congratulations, so. Ye, In my bloom, me shrum. Be happy Mother's Day. Bye bye.